Inkampani kaMiranda ibiza i-$280 ukuklina iiofisi eziyi-8. Ngoko ke sifuna ukwazi ukuba ibiza malini ikhampani lena ukuklina iofisi enye. Babiza i-$280 ukuklina iofisi eziyi-8, sibhale pha phantsi sikwazi uzocacelwa kakuhle. Ukuklina ke iofisi eziyi-8, $280, sibhale u-8 phaa ezantsi ko-280 xa sikhona kuqala nangu-8 wethu. Ngoko ke ngoku sifuna usimplifaya ke ngoku, njengoko sibona nathi ke ngoku apha kule sum yethu ukubana zombini ezi numbers ziyakwazi ukudivayideka nge-common factor, kuba u-28 uyakwazi ukudivayideka ngo-8 no-8 naye uyakwazi ukudivayideka ngo-8. Masenze njalo ke ngoku, sidivayide i-numerator ne-denominator ngo-8. Sibhale pha phantsi ecaleni ke ngoku. U-8 ku-28 uya kathathu, 3 times 8 sifumane u-24. Sithabathe 8, thabatha 4 sifumane u-4. U-0 simhlise simbeke phaa ezantsi. U-8 ku-40 uya kayi-5, 35 times 8 sifumane u-40. Sihlise u-0, asinayo i-remainder. Ngeko ke sidivayida u-280 ngo-8 sifumane u-35. Xa udivayida u-8 ngo-8 ufumana u-1. Ngoko ke le rate isimplifya ixabiso leofisi enye. Masibhale phantsi ke sizokwazi ucacelwa. $35 ukuklina iofisi enye. Ngoko ke singakwazi nebhala ngohlobo 35 over 1 dollars ukuklina iofisi enye. Ndiyathemba ke ngoku sicacelwa, ke ngoku sikwazile uphendula umbuzo wethu ukuba yimali na ukuklina iofisi enye. Yi-$35 ukuklina iofisi enye. Ngoko ke sigqibile ke ngoku yiprayisi leyo ebizwayo ke kune ofisi enye.